ngiyakhathazana kodwa ngoku kuzawuvuka ngam ngoba ndinesithando esitsha. Undibeka kuhle, ndiqomile sokuba ndiyaqhayisela, ndinetsotho, ndinesithandwa, mhlakazenzi kuba uxoka unothando. Kuhle ukuthetha inyani, unenzela yonke into lapho icela umqale hloko ndiphethe ezinyaweni. Phulaphula, mna ndinesithando esitsha, ndinebhongo neqhayiya ngaye, ndiyazingca ndizingoba isifubanga wethu, ndithi kuye ndiyazifela ngaye. Undibeka kuhle ke, andifuni nokuva ngaye ngoba mna ndinesithando esitsha. Ndinexhalekwe libe ligangxaleke lingaxhwelanga kodwa lunexhabiso kwexhabisekile ngoba baxhabisa bangagcwali banqunguphalisa imixhalo yabasixhakekeleyo akanjengexhegogothwa mzingenxanywake nexhaleke ezikhobo zomphefumlo ube nexhala eliganxaleke so ungamxubi kwabo. Ndiyacela ngoba mna ndinesithando esitsha yemnta luselutsha korhala uthonqo aliyikuphatsha luxelela unqo sisazawuzenza izinto khala unqo ulithamba lam lokuqala lokugqibela ngunqo uyanditeketise ngoba kaloku kunye ndinunqo phulaphula ndinesithando esitsha. He loves me and I also love him, that means we both love each other. He's not a guy but he is a king. He's not a healer but he is a healer. He's not a predator but he is a protector. He will never be a betrayer, but he can be a brother. I have a new lover. Asizukufasilahlana kodwa sofasibonane zahlukana nje ezinye izithandani thinangeke ngoba thina ngeke sahlulwe nakukufa oku ngoba yena okwahlula kuqala ukufa ngakamahluli. Sulahleka jonga buya sicingela okwangoku ndisathetha ngoYesu ongenguyanga udlalani kodwa yena sisithandwa senene ndinesithando esitsha ke mna ke singuYesu andazi ke kuwe. The last one that I sit down yombongo udinge intshayelelo ngoba ndawusuke ndiva lo myalelo ukanti andifuni ukusuka kwesivumelwano ngokuba mna naye sele savumelana saxoxisana saphikisana saphantse sabethana sathethana savisisana saxolelana sahloniphana sathana nezolweni sakhuphana mna naye sele savumelana. Lo umbongo awudinge intshayelelo ngoba ndawusuke ndiva lo myalelo ukanti andifuni ukusuka kwesivumelwano ngokuba mna naye sele vumelana waqoqotha kokuqeqatheka kwamaxwela qaphela le yingqwengqo engadi ngexhelwa liqhawela gqotho zomngqamlezo ngaqhikeka amadwala aqengqeleka aqala amaxwela amaqhabiso nangqina ngenene lo ibinguye unyana kathixo mna naye sele savumelana. Lo umbongo udinge intshayelelo ngoba ndawusuke ndiba nomyalelo ukanti andifuni ukusuka kwesivumelwano ngokuba mna naye sele savumelana ngoba nakho kulahla imbongo phoyana ndizobaxhelela onke la maxhala kanye ngamele uqhwithe unxibelwano lwamnga lo owaxhonywa ngenxayam ukuba mandaxoze mphini wumbaxoletho nani nani ningaxhamazeli ngoba nizanxama mna naye sele savumelana. Senze isivumelwano sababini sasisenza sisobabini ngentsango yengolosibini ndabona uthando lwakhe alikhethe sini kwathuka kwabendazi bathi ini andondiyamthanda tyhini mna naye sele savumelana. Lo umbongo udinge intshayelelo ngoba ndosuke ndiba nomyalelo ukanti andifuni ukusuka kwesivumelwano ngokuba mna naye sele savumelana. Mna noYesu savumelana sasenelana sabe sisenda siyathandana kungoku nje mna naye sele savumelana. Thus poem needs no introduction but it does need a conclusion which is repent ngokuba mna naye sele savumelana. Thank you very much.